Lanto benyenza benyenziswa into.
Kuthe namehla nje.
Ifani ngathi a disowner mosu ngoku azovela uti yakhe hate and don't hate.
Kani sipho. Into wena into nawo, into wena kangaka.
Abanye abantu sala wethu.
How creative are you? Yes,
I wish I could imagine so they got to be following how cool and bang following and so calling my son.
Okay.
Party, mama, quick up, party!
Who's watching songs? You are from home. The long zoo, who's watching songs?
Go by numbers of chisels.
So I'm going to go back.
Depends on the army.
You're
depends on the army.
What can you call it wrong, guy?
Oh. Hey, you want open up, open up.
Masithathe eli thuba mawethu iqela likaKwahlwa Kwasa lithi maze nethole sibulele inkxaso sibulele uthando olungaka sibulele usiboleka kweni xesha de iphinde ibonane uYehova nirhangqe anigcine ndingulunga kangcabashe neqela lam likwahlwa kwasa kamnandi.